Ukwezi kumwe nico kiringo catanzwe kugira abakora umwuga wo guhanahana amafaranga bakoresheje imihora y'amatelefone ngendanwa babe bamaze kwiyandikisha hamwe no gukorera mu bibanza bizwi. Musanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima yatumenyesheje bimwe mu vyo yaganiriye nabo badandaza ndetse nico bafunditse.
Turaje gukorana inama n'abajejwe kudandaza amayinite ya Limikashi na Ikokashi mbere n'abakoresha uburyo bwo gutanga amafaranga babicishije muri ngurukana bumenyi. Intumbero nyamukuru ya mbere na mbere sikindi ni uko twaronse imyidogo myinshi y'abatwitura abenegihugu mbere nabo nyene basanzwe bakoresha ayo marimikashi na ikokashi bavuga yuko biyibwa. Hagati yaho rero tumaze kuronka novuga nti izo ntumbero canke ivyo bisabo vyabo bashikirije turi nk'abajeje intwaro rero twaciye tuvuga tuti ni vyiza yuko abo bantu duhura nabo duhegereyeho guhura nabo. Intumbero nyamukuru y'inama yari iyahe? Kwari ukubahimiriza ubwa mbere na mbere kwiyandikisha kugira tumenye abakoresha ubwo buhinga uko boba bangana. Ubugira kabiri ni uko bogira ikintu co novuga nti kumenya canke kumenyekanisha aho basanzwe bakorera kugira n'uwo bitura wese amenye aho ari bubasange. Ubugira gatatu rero kugira ivyo vyose bishobora kuba vyoshirwa mu ngiro tuvuye nga dusezeranye yuko mu kiringo c'ukwezi kumwe novuga nti urujya n'uruza rw'abadandaza Limikashi na Ikokashi utazosubira kwibonekeza ariko novuga yuko cyako tubakura mu gikogwa basanzwe bakora ibambewe mugani kugira bagire ibitiuro byiza bisanzwe byiza mu gihe hoba ingorane runaka cyangwa haje umuntu kanaka kubitura amenye aho ari bubakure.
Naye ku bw'umwe baserukiye abo bita ba super agent nawe nyene yagize ico ashikiriza akaba yanavuze ku makenga afise kubyikiringo babahaye ariko akizira ko bizoshoboka bakoreye hamwe n'abajeje intwaro.
Nibaza ko ikintu cyose habayemo umuhate kirashoboka kandi ingingo ariho ikiza izumenga ntiyoroshe iza yumenga ntiyoroshe kuko nababwiye ko abaje bakoresha gutembera nkuko mubizi namwe murababona mu makartier bagendagenda rero kumubwira ngo yicare hamwe urumva numuhini mushasha bisaba ko agira iyo adresse akazaricara babakire yagendera arondera hijya no hino basanga mu bubare aho bari ku marigara bakazomumenyera baramusanga bakamenya ati yicara kuri 5e avenue niho tuzoza turamusanga. Urumva ko ni ibintu byo kumenyereza bushasha nticyoroshe kubaja mugabo mu nyuma bamaze kumenyera nibaza ko bizokunda nta kidashoboka.
Nayo waserukiye abo bita abajant yashimingingo ya mustanteri wa komine ya Ntahangwa aho yavuze ko izogabanya ubusuma bwakorwa kenshi n'abitwa abajant.
Kuvyo ko twavuga ko twashimye byavuzwe ko umwe wese yogira aho yicara akabaho azwi na chef de quartier na nyumba kumi na chef de zone kuko cyo no kwa mustanteri chama ko twakiranye wese no kuvuga ikosa ribaye kabera nko kujya gatanu bazobaza umuhaje hakorera bibaye kurumva bazovuga bagufashe nibaza yuko bizohera bya by'ubusuma bavuze byaba bikongera n'abaje bizohera kubera yuko umwe azobazi akorera.
Musanteri wa Ntahangwa yavuze kandi kuvyerekeye ikiringo babahaye n'ingingo zofatwa nibatubahiriza ivyo babashikirije.
Bigi inama bigira Imana twese tuvuye nga dusezeranye neza yuko mu kiringo cy'ukwezi kumwe ibyo twayaze bizoba bishize mu ngiro mbere abenshi muri bo banabikengurutse.
Iyo ngingo ni yaja mu ngiro komine Ntahangwa izoba ibaye ya mbere mu gisagara cha Bujumbura izoba yashoboye gushira hamwe abakoresha urudandazwa rwo guhanahana amafaranga bakoresheje imihora ngurukana bumenyi mu buryo bw'amatelefone ngendanwa.